Lela ndoda. Nali qhi. Nangu qhelela. Same time zonke madoda. Shesisa ndoda manje. Shesisa manje.
Sambe sikhoduka uzawufa kwedini.
Hale linye qhi. Nali qhi. Nangu qhelela. One man. One on one madoda. One on one. Sambe putu uzawufa manje. Sambe.